Mheshimiwa Rais na Naibu wa Rais na wageni wako, mimi ni Bishop Emeritus Jackson Kosgei, mbunge maalum, tunasema karibu nyumbani. Asante sana.